Yesu ni mwokozi wangu. Until there is a change.